NYC TV show mukomeze gukurikirana muri benshi bageze amakuru atandukanye byamamare. Kuri uyu wa gatanu bazaniye icyamamare The Ben ibintu yakoreye kuri stage 2008 mwirebe. Demo.